Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe indaba ehlisa igama lami nguVusi Mavusana kwe-channel ihamba phambili umkhanya ku TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane kwethu umculi kamasikandi uSminofu engane zakwethu unikele ngenkomo ke laphana ayonika inyanga uDr. 3 Second ngokuthi wakwazi ukuthi amlingisele adumeke laphana kwengane zakwethu mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini kuPaula tinalokhu makhulu ke sikunikeze iclip lapho khona u 3 second abonga khona abonga inkomo ayiphiwa umculi kamasikandi uSminofu
iza nje ngimtshena imfihla ukuthi uJulie kabi into ayenzile akadukile lento ayile namhlanje uyifaka emlandweni ngishemsamo wasebukhosini bakwazi ukuthi ngonyaka othile ngesikhathi esithile walethe ingulu la ekhaya lafike lagxuma la phezulu lafike lajomba ngisho imoto likhomba ukuthi-ke njalo le nkomo ngobenzi nje akonakele lutho ikhomba ukuthi into zakhe akuseluthi zivinza umuntu wasemhlabeni seyiqashuke namafindi aqashukile futhi ngoba ngikuchazela nje ukuthi kwahlangana amakhosi inkosi yamanaza inkosi eyabuzayo ajani phuma esiqinofanele yimi kwase kuba khona umsisukhanyile bafike bamkhiphe nje bathi kamemnyaka uyabo ngisho nje ngisho ubaba impela unyazi lokho ngoba ngikhuluma nje angikhuluma mama ngoba vele ogcina ibukile le vumi sathi isilo unyazi uyahlonipha phela unyazi lathi bayeke lathi mbona lo mfana lo uyamazi lilibathi unyazi awo ngiyamazi sio wathi ubani wona wathi udriseko sathi isilo unyazi lo mfana ngiyamthatha manje ngifuna ukusebenza naye ngiqinisile ngijulile leyo ngiqala namhlanje ukunitshena loo mfihlo phela kancane ivezela kancane angifuni ukunivezela konke nazi konke ngoba phela ngijulile uyabo kwenza isivumelwano manje akulutho abantu bangilokothe futhi ngangingahambi ngedwa ngangihamba ngomshuthi uklini uwufakazi uyakhumbula ngo-2016 umfakazi wami kwangu-20 bani mshuthi ku-2016 entabeni sobadala uyabo lwathi hawu eyi uzoba nzima uthole isibusiso ngapha nangapha ngathi mina amini baba nesilo basebengihawuka uyabo manje loo nto-ke ijulile leyo nto leyo ngithi namje wena fika nenkomo ekhaya uzobonga ngoba usuku uzobonga njengenkomo awubonge kimi ngedwa ubonge emakhosini ubonge enzakashem ubonge kwabala ekhaya intahla-ke kuwe izobanjani-ke loo ntahla kuwo ngoba ngisho imfuyo kuzobe kuba uthela wayeke imfuyo ekhaya phatha imali ukuthi uqashwe kulo msebenzi uzokuqashwe futhi kulo nyaka ukuthi udide kuzozoa kanjani okhali bazokuthethisa Sminofu bathi ulate manje bafanele besho njalo bethiwa ulate bathiwaimalisibheke ngoba kusokuzovotwa manje ngizokunikeza umsebenzi impela futhi angauyisika kanjani ngabani into engikunikeza yona manje okuphela sake manje le ngoba uzothiwa uyangena ngu-6 uzothiwa ubungena ngo-12 kuyakhankaswa manje kushintsha ubuholi uzothiwa ufuneka ngo-12 uzoyisika kanjani esiminofu lento wawuchazi
ifuna sithenge private jet
usho kanje
ifuna private jet once
ayibifuneka
iyafuneka
ngoba ubonxaka nami lapha ngibone khona ukuthi awulenti sikunamathele lesi sibusiso ngena ngabona ufika kubesuthu e-free state wawusefree state
wawusefree state yeah
ngamangala kaba besuthu phela basuku mina ngiyabazi ngithi banika ushayele ngemali yase ngathi ithi ngiyabona e-free state ngiyabona gxuma besuthu athi ungena i-training bagxuma beza ethi yabalalela bese ngoba isuthu ngasizo
Ngempela
ngoba phela manje ngibuya phesheya nje wena futhi ngiyaphesheya nje usufika usufika nenkomo ekhaya
yeah
futhi hayi nokube ufika nenkonyana noma nezinyana ufika nelongana le muntu lenisuwa phe goli le pressure
cha isuka khona apho ezazi ngasemgabani
emgabani manje amaphepha enkomo noma phela nje mina
yeah
bakho eh ale 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 drive bengasho ukuthi ayose befanisa umbane